Siyabonga okhulumayo namhlanje ngumqondisi moyo upresident wemthokazi Republic Party silapha entabeni zasentaba zinduna okuyindawo kaBus Devs oyi-owner for quite a long time osethathelwe indawo yakhe nguFloyd Ambrose oclaima ukuthi amandla okumthathela lindawo ngoba uyizana PF njalo uDevs ungumuntu omhlophe yena uyadeserve ukuthi a-owner lendawo ngoba of colored origin. Sinanzelela ukuthi uDev sewine isikhathi esiningi indaba le ma-High Court ezo Friday kube le order from the sheriff ukuthi mhla ka 6 March uDev uAmbrose uzazokhutshwa lapha, but was surprise i-sheriff i-messenger of court ayikafiki lapho ukuzomkhipha, kodwa uAmbrose beqhubeka elapha. Simthole lapha, masifika lapha wabaleka, sikhuluma nje ubaleke wagcwala iganga, kodwa ke useke wadubula kabili ezama ukwethusela lapha egangeni. Dubula thina ukuthi sethuke, sithi hayi thina kasethuki, siyimthokazi Republic Party, we are defending our land, we are defending iland of our forefathers, ngumhlabathi wethu, ngumhlabathi wabokhokho bethu, njalo sifuna ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi aso zanu PF eyalwela ilizwe leli yizipra lezaphu, thina silapha ukufuna umhlabathi wabokhokho bethu. Kanti njalo uDevs laba kondiweni through Chief Kaisa Ndiweni umdala the late lonhlanhla yamangwe uChief bavumelana ukuthi uDevs kabe lapha ukuze indawo leyi ayigcine njalo bayenze ibe yi-tourist attraction center yokutshengiselwa kwembali yamaNdebele, ukuthi indaba le njengoba kuyintaba zinduna okwafela khona izinduna zikalobhengula eziningi kakhulu bedifenda ubuNdebele bethu, ngakho kumele ukuthi imbali yamaNdebele ingatshabalali. Kodwa-ke uFloyd usebuya lapha azotshena uyizana uPF ufuna ukuthatha le ndawo. Not only that, uDevs ubeqhathe ama-locals entaba zinduna angafika 150, abanye benzisa ama-projects lapha, kodwa kuthe ngasokufike uFloyd sexotshe wonke umuntu ama-locals asabhenefithi, yena nguye sesithi ungumnikazi wendawo le. Kanti kulama-court rulings adlula 3 from the High Court, njengoba ngiyangatsho, athi uDevs ngumnikazi wendawo yona leyo.